Lena. Can't tell you what's over. Oh, Lena Yin, Elusas. Oh, yeah, born Mr. Dilsas and Alena. Oh, Lelka, baby, say you cool all about Fumuela. There's a welcome Lena. Don't get Mokule. Besita, you preach your tinny, Ipuloch. Your tinny? Ipreach, Iproho, Yorosula Aban, Iproho, Yosula Aban, or in turning of Pindus or Bengo, Utendo Pindus or Bendon. Ipoko isn't that, so Bagenda Namipo. Isn't that?
Ugalakashuli kwena bekhala ubesiva njani? Besiva kabuhlungu. Ngoku ke ndifuna ke sithethe ngale nto yobhulishana. Kuthini ubhulishana?
Mhlawumbi besufika abanye abantwana bedlala uvesi kubabhoxe.
Ngamanye amaxesha uyakwazi uthi ufika abantu bedlala wena ufika ubathini? Ubabhoxe. Okanye kwenzeka ntoni le ngomso?
Mhlawumbi abanye abantwana bedlala bonke bona uyokufika bagezela ngeento zabo.
Kubabhoxe yonke loo nto kubabhoxe. Masithi ke ngawubhoxe nto.
Kalau masih
di bawah kita lagi tu, kandi pelanj mfondin. Aku pun mfondin yang polish. Utak ten, kasi tiga ngukung gogo, uyan polish aku untuk amel. Uyan siswa yang don lont. Uyan siswa yang don itu ba ut atum tu gowe. Kalau sapin doya aku, kalau nikin buat sila, uyan siswa yang subu uyan siswa yang don lont itu. Ah, andibuza wena mtu unika la mtu into zakho. Umasithi nguazi, uaza qhawuza kwathi ivyo ndicela undiphithe randi yakho, umnike. Athi ivyo ndicela umphilantsha yakho, umnike. Ivyo ndicela ukuthi umnike. Usubuyenziswa yintoni wena mtu umnikayo la mtu qho xa ufuna umnike into yakho?
Mhlawumbi uyakuthrethinisha ngento.
So xa umuntu ekuthrethinishayo uyathini apha enhliziyweni yamo? Uyamoyika. Uba ndiyakucela nje ndiyitshomi yakho ndithi khandiphi lantshi undiphe uyandoyika uyenziswa kuba utheni undithanda kodwa uba ndithi kwe jonga cela usapha loo lantshi yakho okanye cela usapha loo thurandi yakho okanye suba utheni suba umoyika mamela ke
hafhafa
Good. Abantu usually ababhulisha abantu sube beyazi babona batheni?
Banamandla
kunawe. Ngoba ungaza kumana uthi nese ngicela unike lantshi yakho. Ngoba And ndizavele ndikuthini nethi wenze loo nto? Ndiza kuphoxa okanye ndiza kungxolisa okanye ndiza kujamela. Kodwa uba umntana kagrade R nowakagrade 1 ungayenza kuye loo nto? Soziyenze loo nto? Ngoba kutheni uzawuyenza? Kuba bancinci kunawe.
Kwenzeka ukuba isilwanyana sokuqala basibambileyo ibe yimpofu enkulu. Ingonyama yachuluma nca kakhulu. Ndiza kuqhubeka ndizingela yatsho. Hamba uyokubiza abantwana bam bazokuthatha le nyama bagoduke nayo. Kulungile watsho udyakalashe omncinane kwakhona. Kodwa wathi nje ukuba ihambe ingonyama wahamba wayokubiza abakhe abantwana endaweni yabantwana bakangonyama. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge wahleka utyakalashe omncinci. Kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe lo gama abam besifa yindlala? Wabuza utyakalashe. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge wahleka uJakalashe omncinane wathi kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe logama abam besifa indlala masive phepha kuza kwenzeka ntoni na ingonyama zange iphinde ibambe simbi silwanyana emva kweyure ezimbalwa yafika ekhayeni layo idiniwe kwaye ilambile iphi inyama yabuza kwimazi yengonyama ikhotha imbambo zayo eyiphi inyama yaphendula imazi yengonyama ngelipholileyo ingonyama yavutha ngumsindo khange uJakalashe omncinane abaxelela abantwana ukuba mabalande inyama yarharhama yatsho hayi yatsho imazi yengonyama uyabona nje nawe ukuba khange atsho kuba naku sisalambile sizawuphekela apho ke bantwana bam nebali lam siza kuligqibezela ngomso va okay ntobantu bam.